Absolutely problematic for me. Ukubona ama Afrika eyodokotela eyo professor kodwa icabangisa kwebelungu. That's a problem I have. If not just ucabangisa kwebelungu, but to be instruments of white people.
Yes.
Yabona ifike ngibulala.
Angenza noma yini kunqamalana uzosifica siqhinqile la sithi akho umuntu arrest uZuma engadlulanga kuthi uma ukuthi namhlanje lo mzabalazo sekuyisikhathi sokuthi ukhokhele ngegazi lethu, let it be so, but you are willing to say unqamalana is the father of our revolution, we shall stand behind him, we shall defend him, and uma kufanele aboshwe siyoboshwa sibe baningi. Ilapho nje maqabana amandla.